Doopy doopy doo, 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 doopy 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 doo. That's my favorite song.